umutekano munezo ntangire byo gusubira kuguha yambu we munywanyi wa hose ni yuze aho woba uherereye hose mu micungaro yose y'igihugu cyacu cy'u Burundi mu ndara zose 18 zigize igihugu cyacu cy'u Burundi ndagukengurukiye cyane aho woba uri hose ikaze rero mu makuru agezweho kandi ari kuvugwa cyane cyane mu gisata dukunda kwibandaho ari byo ibisata gisata cy'umutekano igisata cy'agateka kazi na muntu igisata cya politike ndetse n'ibindi ndagukengurukiye cyane rero aho woba uherereye hose nawe uri mu bihugu by'ibibanyi abari mu Rwanda mu ndara zose zigize igihugu cy'u Rwanda ukarenye ndetse n'umugwa mukuru wacyo nyine wa Kigali mwese mwese ndabakengurukiye cyane abari mu JF mu Majyaruguru abari burasirazuba abari burengero bwaryo abari muri Kigali mwese mwese mwumve ko mbakengurukiye cyane kandi mbahaye ikaze mu makuru agezwe ko agezwe akakanya mwe mukomeza kudukurikirana rero kumbanisha kure yacu ari nayo yanyu hose ni yuze ndabakengurukiye namwe muri Republika ya Rusange ya Congo turabizi uko mudukurikirana iminsi yose ntago rero twabarenze ingohe namwe muri agaciro bakomeye cyane kandi inaye yanyu turayishima ikadutera akagufu ko gukomeza tubashakira amakuru abagezwe ko kandi atohoje abandi banywanyi bacu bari hakurya y'amazi magari abo tugiye kubana muri aya makuru ndetse dusanzwe tunabana haba ari mu Buraya haba ari muri Amerika bari muri Australia namwe mwese ndabake nguruke cyane mbaha ikaze inkuru rero tugiye kwibandaho turaza kuza kuvuga cyane cyane ku nkuru iri kuvugwa mu mabanga akomeye cyane aho nta handi hantu ushobora kuyisanga mu rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni hagiye humvikana yuko hari ugambanya arimo akora na Tanzania dore ko hari telefone ndetse n'urugendo ngo yakoze ajya muri Tanzania bakekaga yuko Tanzania ishaka kumufasha kugira ngo abashe kuba yahirika Evariste Ndayishimiye yamutembagaze maze ubutegetsi abe yabujako icyo kintu cyaravuzwe mu rubanza bwa Alain Guillaume Bunyoni turaza kubabwira byinshi byinshi nyuma y'icyo kintu ndetse turabitohoza bikomeye cyane yuko byatangiye kuva kera aho ishyaka chama cha mapenduzi cyangwa SSC mu ryo muri Tanzania rifitanye umubano ukomeye cyane na CNDD-FDD nkuko Alain Guillaume Bunyoni yabivuze yavuze ko nawe hari nabandi banywanyi ba CNDD-FDD nabo nyine bagira ibyo bakoze byose babanjije kubaza ishyaka ryo muri Tanzania rya SSM cyangwa se chama cha mapenduzi tukaba rero turibabwire byinshi mu bya je biranga uwo mubano uri hagati y'ishyaka sese mu ryo muri Tanzania ndetse n'ishyaka CNDD-FDD naryo dore ko byagiye bigaragara ko Alain Guillaume Bunyoni yagirijwe ko yaragiye kuvugisha kugira ngo umufashe guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nyamara Alain Guillaume Bunyoni we akiregura avuga ko nta mutegetsi n'umwe atabasha kubaza iyo agize ikintu gishasha gishaka gukorerwa hano iwacu mu Burundi abanyagihugu rero bakomeje kwiyamiriza bavuga yuko icyo cyo cyari ikintu kidakibi cyane mu gihe bakutora abayobozi maze kugira ngo abari bo bayobora igihugu cyacu bakama bakura ibitekerezo muri Tanzania turaza kubabwira mu buryo bw'idonido muri iyi nkuru yacu wera uri kutwumva ukabutara kuri subscribe navuga ko uri gucikanywa dore ko abarenga ibihumbi 11,200 bamaze kuyikora tukaba tubana iminsi yose nawe icyo usabwa rero biroroshye cyane nuko byonda kuri yonzogera maze nawe buri ko turungitse amakuru kuri mbonesha kure yacu kazaje gutubana notification kubwira ko ari ngurushashize ko maze nawe ukamuyumva ukamufita amakuru agezweho kandi atohoje inkuru yacu rero reka tubabwire ukuntu ibyo bintu byatangiye kuva cera icyo cyo kuvuga ati CNDD-FDD ibyo ikoze byose ibanza kubibaza chama cha mapinduzi yo muri Tanzania ibintu bitavugirwa rumwe rwose n'abantu bose bene igihugu bo mu Burundi bavuga ko igihugu cyabo cagurishijwe kikajya kuba kiyoborwa nk'uko Tanzania iyoboye rero ibi bintu byavuye ku kera rero uyu mugani waciwe na Hussein Rajabo ariko avuga ko ibibazo Petero Nkurunziza yariko aratera abarundi kubwo ikiringo cha gatatu bizomugira ko ingaruka zikomeye ni umugani rero uvuga ko inyenzi yisema yurira umurundi w'inkoko mu ntahe rero yiwe Hussein Rajabu yavuze ko burya ibyo benshi batazi nuko atari azi cyane nkuru nziza kuva asaha sabirwa kuzanwa ku rugamba gushika aho yagizwe indongozi y'umuhari Rajabu yama yabanza kubaza abaguma hafi ya nkuru nziza uko bamubona nkuko byemezwa n'abari mu ntango heka ku rugamba za FDD bavuga ko Rajab yari indongozi yubahitse cyane kuburyo atari uwari we wese yapfa kumwegera kugira hagere aho yicarana na Nkurunziza, nuko abari begereye Nkurunziza baguma bamusigura neza kwa Rajab. Abo bahoze ku rugamba bemeza ko Rajab ari we yafata ingingo zikomeye z'umuhari, ariko akaba atashatse kuja imbere ku kwanga ko idini jiwe Isilamu abansi barikoresha mu gucafuza CNDD-FDD ko ari umuhari urongowe n'umusilamu ntuhave witirirwa iterabwoba. Nico gituma keshi cyane yarungika abandi bantu bagaseruka aho we yari kuba ari nyine. Ubwiwe Rajab yavuze ko gutegura uko Nkurunziza azoserukira umuhari mu biganiro byo guhagarika intambara gushika aho abaho umukandida wa CNDD-FDD mu matora ya umwaka 2025 ari abari begereye Nkurunziza bemeje ko atakabi kiwe nawe hawa byemeje rwose yabaye Sylvestre Ndayizeye azwi nka Abudara yahoze ari buramatari wa Karusi. Abudara niwe yasumbya abandi kwegera Nkurunziza kuko bararaye ku buriri bumwe. Kuba hari amafoto yerekana Nkurunziza na Rajab bari kumwe mu bihugu bitandukanye mu ngendo z'akazi kumuhari, Rajab yavuze ko byabaye inyuma yuko amuhawe aba n'abamuzi, nawe aca atangura kumujana kumwerekana mu bari inshuti zishika z'umuhari. Inshuti zishika z'umuhari CNDD-FDD byongeye kwari ukugira bateshe agaciro ingingo y'ubutegetsi bwa Petero Buyoya bwaheruka gucira igihano cyo gupfa Nkurunziza mu mwaka w'1998. Hari inkuru zivuga ko mu gihugu cya Tanzania hariho umugenzo w'amasengesho ukora iyo bariko barasabira umugambwe sesemu n'umukandida abagiye kuserukira mu matora uwo mugirwa woba warakorewe umuhari CNDD-FDD na Nkurunziza yategurwa kuserukira mu matora. Izo nkuru nyene ziravuga ko abari barongoye ayo masengesho bagoreye bangoreye indongozi za FDD ko hari ibimenyetso byerekana ko Nkurunziza ashobora kuzohemuka bageze mu gihugu. Amakuru yemezwa na bamwe mu bari indongozi z'umuhari CNDD-FDD ico gihe avuga ko bamaze kubyumva bafashe ingingo yo gushira imbere umugambi w'amahoro kuko abari bawunyotewe bari beshi mu Burundi no mu makungu, nayo ibindi bakazobihinyanyurira mu gihugu. Umvise rero aho imvo n'imvano yavuye yuko ishyaka rya CNDD-FDD cyose umugwi wa CNDD-FDD aho ujya gukura inama zikomeye cyane muri Tanzania ku mugwi uri ku butegetsi wacyo witwa Chama cha Mapinduzi cyangwa CCM. Ibyavuzwe rero ryahavuye ritaha bagishika mu gihugu mu ikoraniro rya mbere ry'umuhari CNDD-FDD ryabereye igitega mu mwaka w'2024, niho batangura kubona ishusho ya Nkurunziza batari bazi. Ico gihe yaragumutse ko atari we bagize umukandida aca atoba ibikorwa byose bya CNDD-FDD. Iyo nyota nk'iy'umurima w'umuceri Nkurunziza yarerekanye ko yo kuja hejuru y'abandi cari ikimenyetso simusiga co umugambwe wabangumyabanga ugiye guhura n'ibibazo bikomeye. Uwo mwina wa Nkurunziza niwo abari basi CNDD-FDD bakoresheje mukumwumvisha ko ari we akwiye kwama ku ngoma. Cari igiharuro c'ubwenge kidasanzwe c'amasi CNDD-FDD kugira ibyaha byabo ntibizokwigere bija ahabona
barondeye uko bagonganisha Hussein Rajab nkuwashaka iyubahirizwa ry'amategeko na Nkurunziza nkuwaranzwa ishinga n'inyungu ziwe atitayeho amategeko, gutyo bigacafuza CNDD-FDD ikisanga hakuba urukiza yabaye icago ku Burundi. Munaye yiwe Hussein Rajab yaremeje ko Major Petro Buyoya yari icabwenge idasanzwe Uburundi bwari barutse, hariko aho igihugu cyahombeye ariko ubwo bwenge yabukoresheje mu kuryanisha Abarundi kugira we nakarwe kiwe bashike ku nyungu zabo. Amakuru avuga ko Nkurunziza amaze guhemuka ibihangange byahoze bigwana muri FDD bashatse kumwihora keshi, ariko Rajab akabankira kuko we yari azi ko Nkurunziza ari intara rihabwa umuriro n'imoteri. Byasaba ko habanza kwigwa uko batandukanwa. Gutandukanya ba Petero babiri ni igikorwa cyari kiraje ishinga cyane Rajab kuko yariyo nzira yo gutorera umuti ibibazo by'u Burundi. Ubwa mbere byarakunze mwaka 2014 bapfuye ibyibwirizwa shingiro mu nkuru twabahaye mu minsi iheze. Mwaka 2016 Buyoya yarasubiriye ararondera Nkurunziza amubwira ko batashize ingufu hamwe Rajab azowafata byoroshe, nari rya yari yasohotse ibohero. Inkuru zivuga ko bahavuye bemeranya kugerageza ibidatandukanya maze bagasubira gukorera hamwe kugira barabe uko boshira hasi Rajab. Amakuru avuga ko hari umugwi w'abanyabururi bari begereye cyane Buyoya ariko bari bamaze kurambirwa uburyarya bwiwe bibiye ibanga Rajab ko ba Petero babiri basubiriye gukorana. Icyo gihe bategekanya guhurira i Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2017 kugira bategure uko botega imitego ibikorwa bya Rajab yararimwo. Nawe Rajab yaciye abwira wa mugwi w'ibihangano w'ibihangange bo nzego z'umutekano witwa Cercle du Général wari ufise ihuriro bita Club des Democrates ko bato bakoresha ububasha hafi Nkurunziza na Buyoya ntibasubire guhura. Ni inkuru rero ikomeye cyane, tuzakomeza kubagezaho makuru yacu ari imbere. Mukaba rero mwakoze cyane mwe twabanye muri iyi nkuru, andi makuru aza kubageraho masaha cyane ari imbere. Ndabakengurukiye.